babe. Mambo mimi niko poa. Ati tuachane babe. Uko serious babe. Kwani on full day? Babe. Kuja. Silii tena, kwani mimi mwanamke, silii tena. Silii tena.